Awurade tumi amani mu so awiase na ne kese na nkasa abedi Apostle Samuel Owusu Banahene a oda asafo a ne din de the World Bible Miracle Chapel International no a ewo kwu empraye so
afia yesimu every night de bia friends and net and I be about 12 asori wo be kwa dwuma no pa that bompae ne 12 abo one a wodi apon entira ma ho ho bi batira ofie
efia de biara eye mpae bo kese a onam awurade basa ne tumi so ede ayarsa ogie ene fa hodie abere nyame ba so many sassy and pano che copium duba kwa usumano ediasa. Pasia de biano a special service apostle edi awadia samua e bubu at the bay aye kura and kwani to me a brenya mima biara.
Ya baye dani yahu Christonini viasini. So ya beti mi and da Christonini viasini and temni se nyame ayen shaye edia ma o Christoni anajidini.
And to ni babi awa samua siya na yenu nyina mom na yen som afenso osumi bi a asase ejo de di kan copy me ni fiada no a special program wa eti asama eda so ne se Jesus the Master Healing Prayer Revival eye en Kenya somo a yaresa ogie ne fa hudie eye nyame madia eti samani bi na onam mo kodana bi na etete wo abusua no me na da mo so a mo ni abusua ni nyina nkamomo na bosumi bi a na wotwe di kan ne joda copy me ni fiada no yen sia apostle na urade nam ne so te yade ahudo bi na da wo so a adokota fo nya ho adura tumire kanda fabra yade bi ti sa kidney problem diabetes cancer hepatitis B and as a who mu yade biara no tutu anama we na ye fansia apostle fa uha ne bra fo amane ne bra fa ukoda na ne bra fo abenedie ne bra na awurade enam na koa so enyi wo na ompai fa hudie ene ogie emfama na kai se osumi bi a edi kan na wotwe ejo da kopem ni fia da juma die no esase anwumre no nsia kopem no wotwe ene fa
word bible hadie min ton hwe emfama yen tro ba biase ntonton no ma waso dem fama ne fa kwa yen sentira ni min ton hwe ma nemu nyame hyehyeye a wahye chama yen fa so
asafui won krabata bebira ebi ewo ensanwom bia wo behu ye no eye adamu katachie oforikuma junction enkranfo nyina nso eye taifa okina banchiase wo kumase a eye kononom enkoko nso eye oboase junction ene kwu enkropi so a ne tina nkasa ewo empire so ene Ghana education service ene di hwani mu open jiremu bia fre ahoman ewo 0591 565152 ana 0207 9130 05.
No credit in the penguin. That's in our way, Baboha. No credit. On Yankopo, catch your son. Whoa, Mamma, who for the year? Why in your basoria basset? Whoa, who for the year? No
the World Bible Miracle Chapel International. Jesus, the Master Healer.